stärkst kehr. Spencer.
It looks like you lost another one.
Diabulela. Diabulela so much. Ha. Yesterday I get caught, hambuye chose mfana kiti bara ke rejected, ndisa hambe ndele, nikanti ubomi bunjani, nikanti life uinjani, nipatele, nisipatele, mari life uinjani, ey, so, nhlala ndiphanda, nhlala ndifuketseni, nhlala ndiliqiki, ntsikoze ncwadini, nikanti umhlaba ndiphathele, jeez, kodwa ndiyabulela. Kodwa ndiyabulela. Anahlala nthule, ndiqhubeka nephupho lam. Noma sekumnyama, noba sekukhanya, no soze ndiliyeke, ndohlala ndingumculi. Noma ndingadumile, kodwa ndofela khona, jeez. Noma bendifunela phansi, kodwa anoyeka. Liphupho lam, zalwe nayo esi sipho ndasiphiwa nguNkulunkulu. Ey, cela ukubonga, ha, ndiyabulela. Mamela, sukela, dina wa, alukul, songa, mamela. Babesho njalo, suka ndasibukela ngo 2014 ngalubhala ndisentwana ndibhale matyeni ndolusile bengekho umntu ndiqatile khule ngikhule ngikhule ngiphanda ngikhule ndibhala zange ndiyeke jonga mamela suka abantu baqhamka nowhere bengabazi nam bazondithatha jonga mamela ndiyakhuphuka kancane kancane ba ndiyabulela. 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 Enkasini encanyana apho sikhula khona, sikhula namatshiti, sihlala sibhala, kodwa saphumele, khala amatshiti, eshatini khala, ahlele phambi, cela umdala ukuba aphumelele isipaji, kholuti, kokwanti, kokwanti eyenzekayo, jonga mamela, ndiyabulela.